Kalewa, Madam Speaker, my point of order slow, holo weetsa maiso ya ntlo. Empa ne ke rata ho leboha. As a speaker of this house, kamo kwa osi di karate maoba. Horebe ula hlompha ditho tse kgabane wa ditsamaisa hantle wa diqeka hantle ho feta ho sebedisa matlo a fueng ke standing order number 50 so ditho ne ka nna tsa fumana jwale se di tebelwa kapo di nkuwa kapo di etsang ke rata ho leboha haholo tabeng e ke rata ho leboha hape Madam Speaker the Prime Minister Horebe, that's in Lena Lipsia's committee. There is a motion, there's a notice of motion of no confidence. Oh, in nice how could we eat a Yaba Parliament is a prorogue for 9 months. Yaba Musso gonna go, why go, sir? Ho whatever it is, I'm a hotly. Meme, Kilga won't, sir. Hore. Kilewela horebe democracy is practiced by its best. Meditor, hotlompua together tsona ke a leboha.